ndị be anyị ekele m nụ ka onye chiri ya zere. Mgbe Junior Pope nwụrụ, ndị mmadụ nọ na drag yol na-asị ya na opostu Junior Pope na ha mana ha na Junior Pope na-adị na mma kazakaza ịmago na na-ekwu n'onye gbasa soshal midia, onye ọbụla na-ekwu nwoke onye nọ n'ụlọ onye ọbụla o yọtago. So yol wepụta wee sị na ọya ha ekwu ihe ọbụla ọntili ka eligodi Junior Pope. Oke okay, mgbe elichana na Junior Pope na weekend gara aga, yol wee pụta wee dee na peeji ya wee sị na ya na Junior Pope dịbu na mma, mana ugbu a bifo Junior Pope nwụọ na ọ sta bụrụ ya, that is o meri ya ihe ọjọọ, that is mgbe mmadụ si na that he stabbed me at the back me pụtara na o mere ya ihe ọjọọ nke wutere ya, that is na o mere ya ihe ọjọọ bara ya na mkpụrụ obi, na emecha na ọ ya ekwupụta ihe ọjọọ ahụ o mere. After yol mechiri post a pụta, nna ị gaa na comment section onye ọbụla na-adọ yol vam 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 wee sị na wee bụrụ kịta Junior Pope nwụrụ, gịnị mere o ji okwu ya mgbe ọ nọ ndụ, gịnị mere o ji magonu so many people a na-ekwu ka obi ha, wee sị ka m kwuo this thing. Ọ bụrụgodi na Junior Pope nọ ndụ taa, yol chọrọ ikwu ihe ọ ga-ekwu, ọ ya ekwu ya, mana enweghị onye ma na Junior Pope ga-anwụ otu a o si wee nwụ. And in as much as Junior Pope bụ mmadụ ọra onye ọbụla likere ya, doesn't mean na ụkwụ everybody likere ya, ịghọtago. In as much as Junior Pope na-eme ọfụma, enwekwara ndị ọ ga-emejọ. Mmadụ bụ mmadụ, and ihe onuwa bụ ihe dọrọ yol dọọ yol edochie si ya na opostu ha Junior Pope, ya pụtakwa sị na ọ ya post o wee sị na e nwere ihe Junior Pope mere ya. Ihe m na-atụwa anya ebe ndị mmadụ nọ bụ ka ha nwee ndidi ka ya ole edochie were ọnụ ya wee kwupute ihe ahụ Junior Pope mere ya, bikos o nwere ike o kwuo ya kịta ala gbabie ntutu, o nwere ike o kwuo ya kịta onye ọbụla sị hii ịghọtago, mana kịta ka ihe mere everybody kpụ ya ole edochie n'ọnụ. Some people self gara as far as ịsị na polisi na ya kpụrụ ya ole edochie, that na ya ji ejụọ ya sị jụwa ya na aka na ama ihe gburu na o nwere ike ịma ihe gburu Junior Pope. So many people na comment ihe dị iche iche na-adọ ya. Ihe m ji wee na-eme this video ka m wee gwa ụnụ ndị ọma na-ege m ntị, ọ bụrụ na iso na ndị na-adọ ya ole edochie na ihe gbachara ihe a, hapụ ganu this guy ka o kwugodi ihe Junior Pope mere ya. Junior Pope human being o, mmadụ ka ọ bụkwa, o nwere ike imejọ, mmadụ ga-emejọ, mmadụ ka anyị bụ, ọ ya mere anyị ji bụrụ mmadụ. Ka a hapụgodi ihe ọla edochie ka o kwugodi ihe a Junior Pope mere ya, o kwuzie ihe a Junior Pope mere ya, unu amazie ku nsi eme gịnị, unu amazie ku nsi amanye n'okwu gbasara ha na-abụ. Ngwa na otu a ka ọha m n'ọnụ, ọ bụrụ na ị nweta this video biko tụsara m oke, have a nice day guys.